Molweni. Namhlanje sizojonga iquadrilaterals. Iquadrilaterals zizinto ezinamacala amane. Yonke lena into ndiyizobe apha ezantsi yiquadrilateral. Sineequadrilaterals ezi-concave neequadrilaterals ezi-convex. Iquadrilateral e-concave yinto enamacala amane engathi amacala ayo awela ngaphakathi. Loo nto ithetha uba i-angle ngaphakathi ingaphezulu kuka-180. I-quadrilateral e-convexed yona yi-quadrilateral namacala angathi awela ngaphandle. Yona ine-angle engaphantsi ku-180. I-convex quadrilaterals zingendidi ngendidi. Kukho i-trapezoid. I-trapezoid yi-quadrilateral namacala amabini a-parallel. Loo nto ithetha uba loo macala asoze tu adibane. Xa sifuna ukubonisa, sinemigca e-parallel siyibhala ngolu hlobo. Abanye abantu bathi i-trapezoid yinto enamacala a-parallel noba linye, noba mabini. Kodwa leyo ayikavunywa. Lena ingenagama, lena macala onke a-parallel kuthiwa yi-parallelogram. Masiyizobe. Nizokwazi ukuyibona. Zininzi nazo iindidi ze-parallelogram. Uba sine-right angle ngaphakathi kwi-parallelogram, sifumana uxande. Uba amacala onke ayalingana kwaye iyi-parallelogram, kuthiwa yi-rhombus. Xa sidibanisa i-rhombus kwaye noxande, siphela sifumana i-square. Ndiyacela niyiphinde niyibukele le video ngoba neento ezininzi ezibalulekileyo. Ekumele uba niyazazi enkosini.